I'm sorry, mama. Well, I'm sorry, mama.
I found myself.
No, Masadu nyaka illegal action.
Ene ukaru kira lesi SRD na Masadu.
Ulo chelte kaka kaka arlu eno amrumela kuri evi ludi angel.
Malo wamfuni ala lidi tayet. Wamfuni ala wundi untabela mashat.
Unyaka chele.
Rumela chele. Ne wanu lona litriye. Se kya mucha kira wana litriye sapo aja stampa. Le bogobe ka marapo a se mo ile uru ka ndrum u ka thon romela di message wa ntshokodisa ke mo meeting yena u busy wa folder u busy wa
lo nabe ke re le lo re tshotsa marapo ka siritsene a di le ngwana dilo tshiri botse tshe lo ra a ita mo batho ba ta mmona a phadilo
ke kole botlhokugu
a ke ngwana o santse be sekolo a ye a khotso fa le a khora go le botse
ngwana o la ginyo go motshia yena mosadi o ta romela nna tshelete mafelo wa kgwedi
no re mona
le bona jwa ke mo tshele le karata tshe tsa sasa
wena a o ya kwa o nyaka bothatsi bo bofelletseng o fe masterata o mmotse o botsa ke
a ba bothatsi bona ke nabo principal mpuntshi tshe lona le betong la blue death
ya o master
le tshwere juice ya white iceland
ya o masterata o fitho go masterata o mmotse gore ke tshe ngwana ka mabaka a mabedi le mararo ngwana a sa tlhokomela wa nkwa o na le eating disorder o mpatse ke ditedi o le maromo o tukile matsetsane So you won't go.
Ah, well, retiring. Retiring. Gara motho ona e ba bolela ba re ke child abuse. O bolela mosadi ona re o ba mogala o re ke gender based violence. Ko re na ke tshwanele o bolela pe nna ke sa bolela.
Awa, wa tsara re ke ke taba le ntulae. Wa ngwa. Ke ta o ya manoke.
Eh.
Ke ta shika lo wena ka ra tsebidisho.
Eh. A o ka ba ka o ne.
Ke mo e batangwa.
Eh.
Eh, nna ke ta bolela le modimo street ka re nko ba botse ba ngwe.
Eh.
A ke bolela le bona ka taba ya ngwana wa shotela. The service is not going to be able to do civil legislation, company law, criminal legislation, rules, accident fund.
I'm not going to be able to do it.
Mathatse mokwape a thonisi ba ta thusha solo mono montsha toronko lo wena ba o thusha ka route accident fight
ka ke route
wa thule kole
ba
na sengwe go khumana tshelta o
ba ya
ska ta thusha ka kitima ska thusha ka
kitima
tsara fulla gito o rumela ntwe o fulle monno a o thusha ka lotsha o tsha ref
e mona
ambile o mo fulla
ba ile ka thule ke kolo
o mo fulla ba re mo tshe o rene solo mono ba motshwere o ta ta montsha
ba bona route tshitse
o ta ta montsha
o ta fa ke mallo ya ra
lo ya re tsha mata mokwape
o ta fa
lo ra mata
ba
lo re mo
monno solo bile case tshe kai
tshe kai o bona bona ba ema moment e gore ba thusitse ke monno
Mara re ru senya o gano tsa o solvela. A re promote grind. Re no ra ru wa thusa.
Wa mara o ska ngota ka re.
Ya lo mo ba na go thusa.
A no follow arrest wa di gona mo nota o thusa. Wena go fondwe o mo phone la o mo thalo tsa re papa mo kwape.
Mo thata boga.
Mo no ka nane. Bolo na bile ke mo ka re gopela thusa gago. O tlo ta botsa ke timba pele bura bura ntsho.
Ba ba khala ba ke nana re a gri wa lo tshwanje patolwe. Apo bere ka
tshele tsa wena ke le bolala le yena re ta bolala engwe mola re feditse re ta mopatela o lukile
o ka o
re ta mopatela
apo thalo se jana na skola a khono ku tshisa re lo tse di tsamaya
wa re nna na skola mogala na re nna na skola ke tsebore botswa
no bolala ke no monyetela nyane
awwa tshele tsa
no monyetela nyane
ska na na skola
ska bolala motho ka indlwe re sotse ne skola
re sotse ne skola o dom
a seng kutse ne skola
wa bona wena wa bona wena ku tshwere ka pelo mpha
tshele tsa ska tsamaya
bona
o re go fela o na le pelwana ya sebitano
bolo wa re nna ke a skitse ne skolo
a so tsene ga ne ke maka
o tsene skolo
re o thusa a so tsene skolo mfana botse mo kwa penke ya na le skolo gala na ma o tsentse le skolo thoya wa ibereke mfana bolo na mbile ke maka fola mo kwa pe a ntse solo mo ke kwa toronko a ke na mbile o na mo motsa o di le ref a o fetse o apply le ref o tompone go duje ka
ba ba re ke dina le skolo ba ref ya ka yeta
a so tsene skolo le mosadi ya wa se tsene skolo
ref ya ka yeta
le ka re ke le bana ba le se tsene skolo a ke re ba re degree ke pampiri yana le mosadi ya
wena o tsene skolo
ba re degree ke pampiri
o dula ka mamolo a wena o re gana re tsene
lebana
ona batswadi
bolo batswadi ba tsena ka motho ka ntjana mfano o ka ra tshi thabeng a ke mmone go tsa
a le lo ya re wenge ba ska lo ska mo fa yona
Ke go agrivolo lo ya re ke mo fisha go go solo mo.
Ah bo nge bo ska mo fa mo na one le casing wa ka senke fele. Ke ne le casing wa senke fele mane. A ke tsebe a ka gona go thusa mo nwe.
O shoma ka di criminal law. Le melao ya criminal ka moka. O tlo thusa. O tlo thusa. Ke mo kwape mathatsi mo kwape a thonisi.
Awa
89 Hans Street. Bongwa o ye kwa di office tsa bona o fitse ba thalo tsa re ba galane. Na nke ile ka tshwara mo la tshu o pindi. O tlo thusa. O re ndu ito pala.
Mambile ref yona o ra o reng re ka se die ka mogomong re stage ya ref
eh o nyaka lotsa nete tsa o stage ke se
ah mo rutu ke ka e foshe tsa
mo skonde RDA wa tsa RDA
eh
ke ta tsia go loitsa tle ro idea o mphone straight o ta tshwa ke
nna wena o reile 200 wena o ne go mpetsa ke wela ka kwa
eh ya ke ro nyaka tshelete ba
ah wa ke nyaka motho lo ro kwa na botse ke a motho ke reng wena o taka 60
Kore ke ke tata ka six.
Ah wa wena wena o nthuile bodu wena ke o tsile.
Ape wena a sure ke nna moloi.
Eh ya wa mara a ne tsa. Ah wa a re tloe. A re tloe la le. Wa wa ga ntse ba re. Ha la la e.
Go re ke ba go.